Her laugh is like a song, a song to me. No one else can hear it, oh. When she smiles, it's like the sun, it warms the world. Her eyes penetrate, hold me in a sea of blue. As I swim, they saturate, they spread their hue till all is bright. How can I find out why she was sent to me? Oh, drove me insane with pleasure and pain. And then she took her leave, as if her memory were just a dream, just a dream. La da 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 da. How can I find out why she was sent to me? Oh, drove me insane with pleasure and pain. Then she took her leave, as if memory were just a dream, just a dream.
Da 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 da